Abusia for Mama Kwaba Ever Susan Media Project so. And then so say that for phone and coupon at the Achany. And the Ababe Siku Masse, a jacket CNN, and Masse Central Market, Elko Kajetia, and the Ababe Simway. You can't Kumasi Joma, Bola Hushim, Kamen Sashim, Kajetia Shim, Heo Shim, Bode Shim. Kese, Kumasi Jom, your Kumasi Jom, a jacket CNN war as Antimantum. Na ya babe hu se eja dada na ananka utimi remo Dr. Mensa na bola hu anaka jetia ede ko si 18 mu ede ko na ntwinam da hu ede ko bode ni nyina no ye bu agu a ya ko si ko fro e wo kejetia omugusua eye ejuma den den e wo baabi a omabu agu ni soso enu nti ama edwanim achi ye fi se edwadifo ni nyina abegu kwan ne hu a omu edu omu dwa emu eden die nenso so enkakakakra no ye gidi se nya me wo ya fen die bibia beye kama eni ntia nya ba be sikuma si dwom die na ye ntimi ensan ye chi nko abra ye ma mu nhwe niema ekɔ so na ye nyine ntimi mu ye ni akɔ homa ye hwe dwuma di a ekɔ so e wo kuma si dwom eno ntimo nka me hu na se die da ye tu anamo no enenso ye fa vem enwura edwanim ye hwe dwuma di a ekɔ so ene sɛdeɛ adwadifoɔ no ahokeka ɛne ɔmanamo nso so esitie fa medidamo ase.